It's Mega Grace on Vuma FM. It's 6 minutes before Vuma FM breakfast. Kanye lesi skating soga singi tibamba. Singi aval ikseni. Bamba ke singi aval before kali sondo kalu sub namshanje bamba. Singi aval. Kalu kuluma na namshanje ikseni na kunjo miele zomfisha na kalu kshia na o ezusuyam sebenzi no pumi eskole niagu report meeting namshanje uyagu interview your test for your driver's license ya kuna kum sebenzi na kum message na kalu kshia na ikseni. Before you start your day, funugu tekseni. When God is about to elevate you, He will mess up your comfort zone. Njalo uma unkulunkulu esefuna ukukuphakamisa, njalo unkulunkulu esefuna ukubeka kwenye next dimension, masefuna ukubeka kwenye level, He mess up with your comfort zone ukuze ukwazi ukuthi ufike la unkulunkulu afuna ukuthi ufike khona. When God is about to elevate you, you must know ukuthi khona izinto ezonyakaziseka empilweni yakho, ezothindeka empilweni yakho, kanti unkulunkulu He want to push you to the next level. Uma nje sezokuphakamisa, uma nje sezokuyisa phambili, izothi relationship nabantu owazana nayo ingenankinga iright, uvele uyibona isiphazamiseka, nibone senixabana, kanti uNkulunkulu messing up with your comfort zone, ngoba khona i-dimension akafuna ukukubeka kuyona, khona indawo engcono uNkulunkulu akafuna ukuphakamisela kuyona. You must understand, uma kukhona izinto eziphazamiseka empilweni yakho, ungazi ukuthi iphazamiseka kanjani, sekukhona nabantu abangasakufuna ungazi kwenzenjani. It's God messing up with your comfort zone because there is a next level that He wants to elevate you to. Manje uzophazamisa zonke izinto oyithembile nezinto oyithandayo ukuze akubeke la ufuna ukuthi ufike khona. Kuke kwenzeka ngelinye ilanga uJoseph ehleli nje nabafowabo konke kuhamba kahle, kanti uNkulunkulu sefuna ukumenza iPrime Minister wase-Egypt, wavelwa mess up ne-comfort zone, obhuti bakhe bavele bamzonda nje esikhaleni, kanti uNkulunkulu ufuna ukumyisa la kafuna ukumfikisa khona. When God is about to elevate you, He mess up with your comfort zone, aphazamisa iy'nhlelo zakho oyithandayo, kanti ufuna ukubeka iy'nhlelo zakho uNkulunkulu. Understand when your comfort zone is messed up. Uthi ufike emsebenzini nje kade uright nabantu abasakhulumisa, kanti uNkulunkulu ufuna ukukuphakamisa ukuyise endaweni engcono. Understand, ungabazondi abantu abamelene nawe ngoba basetshenziswa uNkulunkulu ukuze bekufikise kwi-level uNkulunkulu ukuthi afuna ufike kuyona. When He is about to elevate you, He will mess up with your comfort zone. Ngesikhathi sezobusisa u-Abraham ngabantwana abaningi, ambusise ngemfuyo eningi, wambiza wathi phuma ezweni lakini nabantu bakini uye ezweni engiyakukhombisa lona. Bekumnandi becomfortable u-Abraham nabantu bakubo nesizwe sakubo, kodwa wathi uNkulunkulu, manje Abraham, I want to elevate you, I'm gonna mess up with your comfort zone. Ngizokhipha kubantu obaziyo nabantu obathembile ukuze mina uNkulunkulu ngikubeke kwenye i-dimension. Ngoba njalo uNkulunkulu sezokuphakamisa, uphazamisa iy'nhlelo zakho, aphazamise ney'nhlelo zabantu ukuze kufezeke iy'nhlelo zakhe. Ngifuna ukuthi-ke kuwena ekuseni, njengoba nje omakhelwane bengasakuzuyisi kahle, nasesontweni nomfundisi akasakuzwa kahle, nabazalwane abasakutholi kahle, uNkulunkulu lowo umesapha ngabantu obathembile. Ngoba uNkulunkulu akafuni masekuphakamisile bese kuba khona abantu abathile abathi uphakamiswe yibona, ubahlehlisa ngamabomu uNkulunkulu labo bantu ukuze kuvele yena, kubonakale uNkulunkulu. When He's about to elevate you, He will mess up with your comfort zone. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.